Awo okubiro kuhino hati yoche Habeni yadara Kasa oha wadha Asa jogi studio
Sure.